Ko te rā horoi āpōpō, ākoe ia tētahi rā nui mō ngā kaupapa tō rangapū. Hakoa e harai te pēra I te nuinga o te wā. Nā whai anō puta ai ngā huawhakamutunga mō ngā pōti motuhake āpōpō, ā ko tā Aotearoa tuatahi e kore tētahi whakatau hei whakatū kāwanatanga e puta I a rātau tainoa ki te wā ka kautehia katoatia ngā pōti e 380 te maha. Hei tā ngā rangahau a Eruera Rerekura, mārama te kitea he kore take rawa te putanga o te hunga Māori ki te pōti I roto I ngā rohe pōti Māori e whitu I nā ka whakatauri te hia tērā whika ki tō ngā rohe pōti auraki.
Hei tā tēnei mātanga tō rangapū, he tino whakahirahira ngā pōti motuhake.
15% of the vote has not been calculated. That's bigger than the margin of error of any of the polls. And anything literally could happen. There are some electorates like Te Urureas that are very close, really. So, I think tomorrow afternoon is going to be a very exciting day in front of the tally.
I te mutunga iho, ka tino tata te taha Māui me te taha katau.
We're going to see in the end that the balance between the left and right blocks will be a bit closer than it was on election night.
Ahakoa kaori anō ngā pōti motuhake kia kautenoa I roto I te nuinga o ngā rohe pōti Māori e 50 ōrau o ngā kai pōti Māori I tuku pōti. Engari, mō Tāmaki Makaurau, e 44 ōrau no waiho I tuku pōti.
We don't know how those Māori who are not on the Māori roll voted. You know, there's another 200,000 Māori. I believe that all the Māori I knew from the far north to Auckland were desperate to be heard. So I'll be interested to see what the final breakdown is.
We saw a lot of young people enrol and cast advance votes, and those are the sort of votes that will be these special votes that have been counted now.
He nui ngā tau kumekume kei te haere.
National and Labour want to rule, and that means they are going to have to make concessions to New Zealand first. I don't know what those concessions will be, but I have no doubt, based on my experience of Winston in the past, that he will drive a hard bargain.
Hei tāna, ka tautoko a Peters I te rōpū, kua whiwhi I te nuinga o ngā pōti.
If you're talking about the distinction between National and Labour, I genuinely think Winston is going to select the party that has the most support on the ground, and he said that right the way through the election.
Ā ko ake nei tātou, ka mōhio. Eruera Rerekura, te Karere.